ngamalami ngintombi Mthembu umama kaMbalenhle intombi ethinto umntana mina yajabula bafethu usiphathe kahle for 21 years ehamba kahle endleleni namhlanje ngiyamulisa umcimbi wakhe as you can see uhamba kamnandi yonke into is smooth yabonisa nje ukuthi urise bekasiphethe kahle ne weather ivulile because during the week besiloku sihloniphile sihloniphile njengabomama ukuthi sivimba imvula ukuthi inganethi emcimbini so as you can see kuyasebenza ukuthi intombi isihloniphe nomama wayo ayihloniphele so ngiyabonga ngathi sulo mntana mina hamba kahle to the end. Sanibonani emakhaya igama lami ubulelwa kwabuthelezi ushe ngusondiya ungqengelele namhlanje sibungaza usuku la Mbalenhle Mthembu. All I can say is today has been very very wonderful. Kumnandi ukuba la siyamjabulela usomatekisi wakwaMthembu and mungekho lashe mubhayizile ubhayize kakhulu but mnganami siyakubongela siyakhalalisela and I hope you enjoyed your day.
For ukungiseka the entire week till this day usuku obakade ngingilangazelela seluze lafika and luhambe kahle kakhulu than I ever imagined. Ngiyabonga
wemadoda sentshwaleni ayishaye.
Yeah. Hey, Lucho! I'm sorry.